ushe batashoboye kwakira ntangorane ntibaba bahangutse sanyine bazaba biribwa ariko ntibahangutse haleluya twongere kandi bona sifiwe haleluya 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 bafite umutima gusa ugomba gutegeka kubuzina nkumva se cyane kene ugomba gutegeka maze imana ishuba Thank you.